Mwokozi, Baba unisikie. Unapozuru wengine, naomba usinipite. Usinipite Mwokozi, Baba unisikie. Unapozuru wengine, naomba usinipite.
Kitazamia kiti chako cha enzi.